tsindira kipe na kiri na
nyine yabahabuye nyine bayiti
Thank you.
mwingine.